Hei tā, tētahi o ngā tautohito o te rōpū Mangaru e kore e te tuki te hiahia mā te taikahāke o te whiua te ture I ngā kēnge, ka ngū ngā kēnge, ka kore hāhā rānei ngā kēnge. I puta te kōrero I te rōpū ngā hinara I nanahi, me nā ka kāwanatanga rātou a te oketopa, ka kahāke te whiua te ture I te tangata, me nā he mema kēnge taua tangata. Hi oia nō rā, he ahuatanga pērā kē, kei roto I te ture Sentencing Act. Hei tā tētahi o ngā kaiarahi tautohito o ngā Mangarua Harry Tam, kaore ngā tāngata whakahāwea kēnge I te whai whakaaro, nā te aharatau I kēnge ai.
We've seen this continual political football that's been booted from one party to the other, trying to show how tough they are on crime. And quite frankly, tough is not enough in this situation. You know, what we've really got to look at is what causes gang membership.
Hei tā, Tam, kei te titiro ngā kaitoranga pūkinga wāhi he katoa ara ki te kibirongoa mō ngā kēngi.